Alléluia. Asivale namehlo ethu sonke baba siyabonga. Nayo ake kufana nawe. Sesikhona ebukhoneni bakho. Sengathi ungadumisekana namhlanje. Ngayo Christu Jesu inkosi. Amen. Hallelujah. Ngiyanibingelela bangcwele egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyezwini lenkosi ngokusheshe okukhulu. Bingeleli worship team. Bingeleli bonke abazalwana bakhona e-studio, abanye ba-online. Basibukele emakhaya egameni lika Jesu. Benzo uthi awushaya umakhelwane wakho nge-high five kodwa mhlambe ni-social distancile. Ngicine sengibreak ama-rules akhona. Kodwa siyezwini lenkosi okubalulekile bangcwele. In the book of 1 Samuel chapter number 21 uzofunda ngemva kwami. Egameni lenkosi yethu Jesu sisicela ungilekelele ufunde just follow what I read in the name of Jesus. Verse number 1. Then David went to Nob to Ahimelech the priest, and Ahimelech was afraid at meeting David and said to him, "Why are you alone and no man with you?"
UDavide wayeseya enobi kuAhimeleki umpriesti. UAhimeleki wayo kumhlangabeza. UDavide thuthumela wathi kuye, "Yini ukuba uwedwa kungekho muntu nawe na?"
David said to Ahimelech the priest, "The king has charged me with a matter that he has told me. Let no man know anything of the mission which I send you. And with what I have charged you, I have appointed the young man to a certain place."
UDavide wathi kuAhimelech, "Inkosi ingiyalezile udaba. Yathi kimi, makungazi muntu ngalolu daba engikuthuma ngalo, nengikuyale ngalo. Izinsizwa zami ngizazisile indawo ethile.
Now what do you have on hand? Give me 5 loaves of bread and whatever that you may have."
Manje kuyini okuphansi kwesandla sakho na? Nginike esandleni sami zinkwa eziyisihlanu noma kuyini okukhona.
And the priest answered David, "There is no common bread on hand, but there is hallowed bread if the young men have kept themselves at least from women."
Umpristi waphendula uDavide wathi, "Asikho isinkwa esivamileyo njengaphansi kwesandla sami, kepha kukhona isinkwa esingcwele uma izinsizwa zizigcinile esifazaneni kuphela."
Verse number 6, "So the priest gave him holy bread, for there was no bread there but the showbread which was taken from before the Lord, to put what bread in its place the day when it was taken away."
Verse 6. Umpristi wayesemnika isinkwa esingcwele ngokuba kwakungekho sinkwa lapho, isinkwa sokubukwa kuphela ebesibusiswe phambi kukaJehova ukuba kubekwe isinkwa esisashisayo mhla sisuswa.
Verse number 9. The priest said, "The sword of Goliath, the Philistine whom you have slain at the valley of Elah, see, it is here wrapped in a cloth behind the ephod. If you will take that, do so, for there is no other here." And David says, "There is none like that. Give it to me."
Verse 9. Wayesathi umpristi, "Inkemba kaGoliath umFilisto wambulala esigodini saseElah. Bheka ilapho isongiwe ngengubo emva kwengubo yamahlombe. Uma uthanda ukuyithatha, yithathe ngokuba ayikho lapha enye ngaphandle kwayo."
Verse 10. David arose and fled that day from Saul and went to Achish, king of Gath. Sicela usikhulekele mawuqede.
Wayesesuku uDavide wabaleka ngalolo suku. Ngokwesaba uSawule waya kukaIshi inkosi yaseGathi.
Sicela usibongele.
Baba wethu ongcwele, umuhle uNkulunkulu ophilayo nongahluleki. impela izwi lakho lingeliqinisile nelithembekile baba wethu onamandla phinda ukhulume inhliziyo zethu zilungele ukuzwa bese ziyenza in Jesus name amen
amen mama sibe sesiya
verse 1 uDavide wayeseya enobi uAhimeleki umpristi uAhimeleki waya kumhlangabeza uDavide ethuthumela wathi kuye yini ukuba uwedwa kungekho muntu nawe na
why are you alone David why are you alone ubuza umpristi omkhulu ungani uhamba wedwa Davida wenze njani uqhamuka uwedwa wena uqeda kubeka phansi uGoliath wena uqeda kwenza isimanga usebenziswa nguNkulunkulu kangaka kodwa ngiyabuza David ukuthi kungani sengathi konke lokho sokuphelile wena waziwa kakhulu kuIsrayeli wonke uNkulunkulu enza isimanga empilweni yakho amabuyibutho lonke impi kaIsrayeli qhaqhazela ingazi ukuthi izowenza kanjani mama kodwa wena David you were chosen of God to bring rescue to the children of Israel kodwa into engimangazayo ngawe namhlanje David why are you alone kungani usengathi konke sokulahlekile wena usuka entweni ezinkulu kangaka glory to Jesus hayi bazalwane uDavid ufika endlini kaNkuluNkulu uthola umpriest uHamileki uthola umpriest esemsebenzini wenkosi kodwa enga understand ukuthi kanjani umuntu kaNkuluNkulu ehambe yedwa Glory to God. Ngicela ukusho lokho as a form of an introduction to you. Ukuthi no matter how much favor you get ebantwini ungakhohlwa lokho kufumbathiswe nguNkulunkulu. No matter how much favor you have emehlweni abantu mtasekhaya sengathi konke uhamba kahle. Ngicela ungakhohlwa lokho okubanjiswe nguNkulunkulu lokho kufumbathisiwe nguNkulunkulu glory to Jesus there is a temptation bazalwane ukuthi umuntu ma esefumene lokho abekhulekele kuthandazela ebese dedela lokho ayikwamukeliswe nguJehova ngoba sokukhona akwamukeliswa ngabantu ngizoyiphinda lento Ngithi there is a temptation ukuthi imikhuleko yakho isiphenduliwe ubusudedela lokho obukufumbathiswe nguNkulunkulu and then ubusubamba lokho okubanjiswa ngabantu Glory to Jesus Abantu balahlekelwe ngoba kudala bethandaza and when they have received what comes from God kube sokureplaceka lokho okuyi-answer ku-replace umkhuleko obalethe lapha bakhona amen emakhaya kodwa namhlanje ngizothi ungavumi ukulahlekelwa yilokho uNkulunkulu akubambise khona no matter how attractive lokho kubanjiswe ngabo bantu kuyikho glory to God But I want to tell you there is a mystery bazalwane kunemfihlakalo ekhona okuyibambisisa into kaNkuluNkulu no matter abantu sebekuphakamise kangakanani I want to take you for the just for a few minutes impilo kaDavid eqeda kubulala uGoliath glory to Jesus simbona bazalwane ephakama ngendlela eyisimanga ube ngomuntu ongaziwa umuntu esehlane lusa izimvu zikaba wababa wakhe but sibona igama lakhe liba phezulu libabazwa wonke umuntu glory to jesus sibona kulethwa intokazi enhle ka Saul but this can be your wife Ngoba wena uyenza into enkulu kakhulu. Sibona women. Hallelujah. Being women be shawarisha ma praises to David. Ani khona bazalwane. Kwathi composed iculo same time. Kwathi Saul killed his 1,000, but David killed his 10,000. Sibona bazalwane phakanyiswa ngabantu. Mama abeshaya macula amnandi, but David has killed his 10,000. Saul has killed only 1,000. But what I like, he remained grounded. Nikona bazalwane, he remained grounded, bangwele, because the Spirit of God was upon him. One mark of the Spirit of God, bazalwane, is that you remain humble regardless of the situation, because the spirit of humility, it is the spirit of Christ. Yena, he humbled himself. He did not think it as robbery to be like God. For that God raised him up and put his name to be above every other name. One mark of the spirit of God, namhlanje kuyisonto, it is that you humble yourself regardless what you have. Glory to Jesus. Wazehlisa lo muntu bangcwele abantu bemphakamisa yena wakhetha ukwehla. Kangakanani kwa many times when uphakanyiswa ngabantu uzibone wena uphakama. Why don't you follow David? Ukuthi maye phakanyiswa ngabantu wena ubusiyehla. Fihlakalo kaNkuluNkulu lena idinga ukugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele ukuthi ukhona ukuyenza. Glory to Jesus. I like what Paul says, Bazalon Bami. Uti, I am the least of the apostles. I do not even deserve to be called an apostle because I molested the church. But by the grace of God, I am what I am. And his grace was with me without effect. No, I worked harder. I worked harder than all of them because the grace of God was with me. He says, I'm not worthy to be called an apostle. Because he was so humble. And what decided to wehla. Glory to Jesus. What do you do, child of God? What language do you speak? But you are so wonderful. You are amazing. Do you attribute all that to the grace of God? Or do you soak up all the glory? Do you say to them, oh no, don't praise me. Praise the grace, praise the God that gave me the grace to be here. Hallelujah. But you know, you are a natural in my business. Look at what you have done. And you forget. But I need you today to change your mindset. When you decide to go down. Going back to the scripture. Bazalwane simbona David. Sokuphele bonke sebehambe bonke. Labo mama bathe becula amaculo wonke sebehambile. Bashiya yena seyedwa, but he remembered the house of God. Glory to Jesus. Because the Spirit of God was upon him. He remembered ukuthi lento ngithelwe kuJehova. Ngizobuyela kulowo onginikeze yona. Hallelujah. He went back to the house of God. Bazalwane bami. Sengizofala. He went back and found a priest. Ekhala. And uNkulunkulu wavula izulu. The Bible says, why sebechaphise bonke. Bonke amakhosikazi akhe uLeah loRachel. Wasala noNkulunkulu namadodakazi akhe namadodana akhe. Wasala noNkulunkulu. And go and he wrestled with God until the breaking of the day. And on that day, a miracle happened. His name was changed from Jacob. And his name was Israel. For he wrestled with God and he conquered. And I want to tell you today, ma uwedwa noNkulunkulu zikhona izinto ozohamba usifakazela ukuthi ngempela yethe encounter the problem that we have, child of God, this day and age. Sigcwele nabazalwane who never had an encounter with God. Bazwele keyboard kaandile bacabanga ukuthi kuphelela lapho. They never encountered a mystery with God. They've never encountered the time uNkulunkulu ethinta impilo zabo. They never encountered the time uNkulunkulu ebayekisa izinto. They've never encountered the time uNkulunkulu ebaduduza. But they just walked into the walls, the four walls of the building, and they think that it is all that it is. Let me tell you something. You need an encounter with God. You need that uncommon grace. You need that special favor with God. You need to eat the consecrated bread that comes from the temple. What is the bread? It is the word of God. Undiluted word of God. It has to convict you of your sin to righteousness. Before you understand your requirements through the word of God, you will not gonna make it, child of God. How I pray even through this lockdown, that you gather strength to open up these words in black and white, and you see the love of God written here, and it changes your life, and understand uNkulunkulu uyakuthanda on grace for uncommon situations. Uncommon grace for uncommon situations. You're going to pray with me today. By faith, I pray. I want to pray for people who are listening to me. By faith, I want to pray for people who are at home. Abanye bakhathele bashiye konke. Bashiye ukholwa, abanye bayekiswa ngento eyiningi. Abanye kuqala i-lockdown bavele bayeka ukholwa. But today I want to pray and declare uncommon favor, uncommon grace in your life. In the blessed name of Jesus Christ. I'm going to hand over, but before that, just close your eyes wherever you are. In the name of Jesus. Baba sibongile uNkulunkulu wethu. Asimbonanga njengawe Nkosi. We seek this uncommon favor. The uncommon grace of God. We seek it today. That it may touch someone at home. Abanye bebukela ku Facebook. I pray, my heavenly Father, that you touch them, oh God. Let them understand, Father. Because these are uncommon times. We need uncommon grace. Reveal to us, Father, the bread of life, which is the word of God, which is Christ himself, that we may eat at this time. Father, maninga into ezenziwa ngabantu. Siyahlonipha uNkulunkulu wethu science. uNkulunkulu wethu ne research eyenziwayo. But over and above, my heavenly Father, we seek that uncommon favor. In the blessed name of our Lord Jesus. Siyabonga nini mandla onke. Take your glory. Asifuni glory yethu ize kithi. Asifuni baba ukuthi ubabazwa ngabantu. Kodwa through this service, you may be glorified and honored. In the blessed name of our Lord Jesus Christ. Sishayele uNkulunkulu izandla enkulu. In the blessed name of Jesus. Hallelujah.
Oh,
Glory to Jesus.
Mighty Jesus.